resting place, not in a man-made creed.
And now a da a toso a dunum enum day 55. Ewa yen 100 days of prayer yemu. Onyamia yibi. Muma yena nase. Efise oye na nado ye wohoda. Misra muma ye mompa ye. Wa oso na okrom. Enu nyam hini anapain. Masida ye bibri. Eda wasepa ha. Sana pain so. Odo munti adipa. Fefe se achinyen. Inifi kase. Ye wasida ni wa ye ye. Ene nkampu. Yaba anapain so. Nya ye sre wone se. Ona mwasem subeshe yendine. Eno nti ya bompa ya sre. Kungungu wafono. So no one can you want to pay? I will empire Bojuma deem. Oh, yes, you deem. Amen. And a pay, a ya mood me a bar linda, a saribedia, and a mooty, and a near mooting what jump to a noon so yet, mammy jim for a saribedia. A tiffian seminar say, committing to your local church, who to whom I see who am I was suffer. It was seminal, ye huno no war, as man for sem, ete and nine, in Chichemu Adria Sam ye no, as chapter 4, verse 32. Womu bebra wa jidi ye no, akuma ne won cry ye baku. Na womu biara anka se, ni nyoma a owo ye onuara dia, na nini na ye won kwasa for dia. Amen. Muma ye intiye de wuma watu di inse, Acts of the Apostles, page 70, ewo mayen anopei. O se, wana asempa no sakra woni nyina ye adwen kro ne akoma kro. Ade ba ko a na won nyina ni gye ho na hye won den ne se. Won be ye nkonim difo wo dwumadie a wode ahye won sa no. Na anibre anyone bre mu. Emu mu no odo a na won woma anuanom ne bo a won de eboa won no. Esom bo ma won chene sika ani agyapade a na wo mo ewo. Na wanyuma nyina di adanse ese na nipa yie die ehia won sene wiase agyapade saa na beye se nyame honhom edi akotene wonipa abrabo mu a amen etoda ya na ya bem ebu oya asafo ayewo mu no ho anampo asafo no ti nenso yenim se sene asafo no ti bia no wasiesie no se ayeforo ade ama kristo enti se asafo no hia yesu saa Adenti na yen so yen ma asafo no ehun ehia yen saa na esan se na honhom no ahye edikanfo no ma enti no won firi won pemu nyina bo afore ma onyame asafo ene na dwuma no ene adenti na enei ene adenti na enei won sre onyame se onfa wonfom so nyina waye eti asafo no enchew na onfa ne honhom no emmo wasu na ahye woden ama wahwehwɛ nkabom ɛne to ho akyɛ honhom a wobɛtumi de aboa na ayɛ nhyira ama wasafo a wowɔ mu ɛne na moma yɛ nkɔ yɛ mpaebɔ nyinasoɔ no so aseda mpa yɛ di kan North American Division mu asɛmpaka dwumadie no ɛkɔ so yie paa ɛtu mpɔn ɔnkyerɛ sɛ bɛyɛ mfie kakra ni Won atumi atete nsafo mako mako aha enkuno 900 new churches eno matie da erade ase ewo saa ho South American Division munso won wa ehwehwe se won be sua trosem meka bible study omusa akona nimbe imprenum fitibra ohawi ehya ase no nyina aye erade na aye ntimomie na erade ase yeto aso no ye nko ye mpaibo adesre no so ene ye odima mpaye edi kan no ye di ama oman gabon ye bibre mu ye bo mpaye ama asafo a ewo gabon se asafo ma ewo mu nyame bedum akokoduro nyansa ne hunu mu a won betumi adi atre asempa no akọ adi akoma afoforo a won betumi adi atre asempa no mu eno Pahua, ye tuaswa kai e krobia ye freno akanda a ewa gabon kromu wa wawu etu wawu esi wase nipa e yariye meka wawu ewa disabilities ena wawu ni wawu ebeche asempano ye tuaswa no ye nyina ye mwom enima ya safu wa ye womu ye nsire nyame se obedumu ye nyina hunhum eni hunemu ehiyadie ye nsire nyame sa Ya mwa mpa ye ensre nkambom ene hon humu ayaresa. Ena afe insu se ye benya tu mwa cha hon hum ayedebe tre asempa numu. Ya mpa ye di honomono yɛmmɔ mpa yɛma asɔfoɔ ne asafo mu akanifoɔ a wɔwɔ Haitian Union mu Haitian kuro no borɔno bi ɛwɔ hɔnom a atutur asɛm ne atuo ne awudie ɛna ɛkɔ so sɛ nyame no bɛsɔ ano ama wɔn yɛmmɔ mpa yɛma yɛnsan toa so ɛmmɔ mpa yɛ ɛnserɛm a yɛn nuanom a ɛwɔ Haiti man no mu sɛ ɔnam mu honhom ne adwene mu apɔmɔdene na afei nso sɛ wɔn sikasɛm bɛyɛ yie nti yɛnsrɛ sɛ nyame ɛhu wɔn mmɔbɔ na yɛmmɔ mpa yɛma asafo ma a wɔn no anya adwene ntanta ama yɛn gyidie na ɔmo asan ayɛ sɛ wɔn bɛsesa afoforɔ nso adwene na yɛmmɔ mpa yɛma asafo ma a wɔn awae afiri asafo no ho na ɔmo akɔbue wɔn asafo sɛ onyame honhom no bɛkyerɛkyerɛ wɔn akɔ ne kurɛ mu na afei yɛnkɔ so ankae yɛn doctors yɛn nurses ne wɔn yɛ adwuma hospitals nyinaa wɔn adeɛ atɔ wɔn ani yɛn nuabaa Ellen Drew yɛn nuabaa Mercy Asare yɛn nuabaa Mayfair yɛnkae wɔn nyinaa mfa wɔn hyɛ nyame nsa ne wɔn a wɔanya COVID-19 yadeɛ bi yɛn nua Dan a ɔda hospital wɔ South West ne wɔn a ka ho nyinaa wɔn a ɛrecover ne wɔn anim wɔn nyinaa yɛmfa wɔn nhyɛ onyame nsa yɛnkɔ so asere nyame bambɔ ma yɛn ho ne abusua santen a ɛwɔ amanɔne baabi a ne yɛman Ghana so nyame nka yɛn ho wɔ n'adom ti amen yɛn soroadwumafoɔ anapa yi nso yɛn mpaboade sere nyinaa ne yɛde aba w'anim yi o yɛde yɛn safonsafo nyinaa ɛrehyɛ wɔ nsa na masan de mu asafoma nyinaa so ahyɛ wɔ nsa na titiri masrɛ sɛ ma yɛn nka bom honhom ma yɛ tema ma yɛn ho yɛn ho na yɛn nyinaa yɛntumi ɛntena se sɛnea yɛntena se wɔ ɔdɔ mu sɛnea wo nyame wɔhwehwɛ ɛtu yɛn ho ahyɛ wo nsa ne asrɛ wo sɛ kɔ so ara ho yɛ mmɔbɔ na ma w'adom no ɔso ma yɛn fa yɛmfom so ɔfiri yɛn na ma yɛn mpaeboade sere nyinaa ɛnuru w'anim ɔ yesu din mu amen anuanom yɛtie yi mo ma yɛ ma yɛ remfi yɛbɛkae ama yɛ adɔfoɔ bi so nyɛ bi atie moma yɛnkae nso sɛ yɛbɛsan so asubscribe na asɛm no atumi atrɛ akɔ wiase afa no nyinaa onyame nhyira yɛn nyinaa aberɛ a yɛtu yɛn ho asi hɔ sɛ yɛyɛ saa ɔde ma mpa yɛ n'adom nti amen
My faith has found a resting place, not in a man-made creed. I trust the ever-living one that he for me will plead. I need no died and rose again for me. I need no other evidence. I need no other plea. It is enough that Jesus died and rose again.